Khona manjalo sisesigodini okuyi South Africa. Namhlanje ke esiza nakho kuyi wise corner yethu. Size nobugebengu bokuthenga imoto noma obuvezwa ukuthenga imoto uyithenge wena uyibone ikhangisiwe noma iadvertiseiwe kwi social media noma ephepheni. Bese ungayilandeli imigudu efanele. Wawilandeli ngoba ungazi noma ubuvila nje bakho. Asenze njenake. Nansi imoto ikhangisiwe ku-Facebook. Iyadayisa futhi unothando lwayo. Ukuyithanda kwakho ke le moto, akusho ukuthi ke usuzothatha leya number ebhalwe lapha, usiyafona, seniyavumelana, usufake imali, awusekuphelile njalo. Ngoba into ezokwenzeka, le moto loyithenga ku-Facebook noma oyithenga ikhangiswe ephepheni, ngokwethemba ukuthi iphepha likhiphwa izinto ezilegit. Angithi? Kanti akubi njalo ngaso sonke isikhathi. Kuyenzeka ukuthi umuntu oyithengela islot ephepheni wathenga leyo ndawo ngoba efuna uku-advertise into yakhe enobugebengu. Kodwa ke iphepha alihlangani nalezo zinto. Right, asenze njenalo. Imoto usuyibonile, wayithanda. Wasekufanele ukuthi ukwenzeke wena, sekufanele ukuthi uthathe leya number vele ebhaliwe lapha ezansi ukuthi uma ukuthi uyayithanda leyo moto ufonela uMr. Sorenso noma uMrs. Sorenso noma uMiss Sorenso. Yaba? Usuyabamfonela ke usucela ukuyoyibona imoto, right? Bese uyahamba ufike uyayibona imoto, cha le moto uyayibona, uyayithanda. Okay, uma usuyithandile ke leyo moto, usuthatha ke imininingwane yayo leyo moto. Okay, angusho lokho. Ngesikhathi uyayibona imoto, awuhambi wedwa, yibani babili noma nibe bathathu. Ebekhona kulabo abantu uhamba nabo, umuntu owaziyo nje indaba zeimoto, noma owaziyo nje ngomthetho. Ngabe umuntu osebenza ebank, ngabe umuntu osebenza oyiphoyisa, ngabe isakhamuzi nje othi ukuthi si streetwise, yabo? Navena ayibona ke imoto nayithanda, mawusuy thandile leyo moto, thatha imininingwane yayo, ngabe inumber plate yayo ne make yayo nombala wayo. Uyaphi ke manje? Usahamba nje wethu uye police station eseduzane, uyo verify ukuthi hey, ngibone imoto eyile number plate ethi 88. Ake ningichekela ukuthi le moto le imoto yangampela yini akuvalwa ngokwafaka number plate. Ayintshontshiweni kwasayona. Uba kungenzeka ukuthi inumber plate efakwe lapha akusiye yale moto. Le moto yantshontshwa yabekwa la. Usuzoyithenga bese usala neca. Right. E police station sebeyakutshela ukuthi hayi le moto lena ikahle iya correspond number plate ne make. Konke kuhlangene. Right, nansi ke into esokufuna ukuthi uyenzeke manje. Usuyiverify le imoto 1, 2 usiyothatha ke manje ke ama details alo muntu okudayisela le moto. Uyabona lo muntu okudayisela imoto ufuna ukuthi ube nalo ipass lakhe, copy ID. Yes, bese nenza iaffidavit, nenze isivumelwano sokudayiselana, agreement of sale, purchase agreement noma ngabe nikubiza ngani. Senya niyahamba ke lokho nizokwenza kuphi e police station ukwenza iaffidavit bese niyasuka lapho mina ngaphambi kuba ufake imali bengizothi futhi siyahamba ke manje sekunikeza ama banking details ungayi transfer imali kuma banking details onikezwe wona nje wena uzuhamba naye lo muntu niye bank lakhe noma ngaba kulone lakhe kodwa niye bank nifika lapha e bank usuthi ke ucela ukuverify uqinisekisa ukuthi le account isinesikhathi esingakanani ikhona. That's one. Number two, eyakhe ngampela lo muntu okudayiselayo. Lokho kuzokulekelela ukuthi usuyazi ukuthi le account inawo umlando ukuthi le yavulwa ngonyaka odlule futhi ziyangena imali noma engeza ukukhombisa kodwa lo nongale owasebhenki uzobe sekutheka ukuthi cha ayi iyaqondana nale ID nalo muntu. Usuyazi ukuthi okay ushuthi lama banking details ngayifaka imali. Okay. Phethe ID, phethe affidavit, phethe agreement of sale, usuphethe isiqiniseko sokuthi lama banking details iwona. Nansi ke manje into esenzoyenza ke manje. I-logbook. Landi logbook manje akunikeza i-logbook. Le logbook nayo uyo verify emaphoyiseni noba kumuntu owazi kahle indaba zeimoto ukuthi iyaqondana yini kahle nale moto ofuna ukuyithenga. Hayi, uye police station noma ikuphi la ungayakhona. Uma ngempela kuqondana kushuthi sunezinto engakwena unezinto eziwu5 une ID copy yakhe une affidavit agreement of sale purchase agreement eniyenzile unani unama details are verified as a bank unani une logbook e verified ukuthi iya correspond nemoto iya correspond nomnikazi wemoto yabo kushuthi le muntu singayithenga yilapho ke mawusukwenze konke lokho sekuhlangene usuyakwazi ke manje ukuthatha imali uyifake kuphi uyifake kwi account yalo muntu bese umnikeza iproof of payment bese uyasala nawe nama proof of payment engakwi copy ingakwena enye uyinikeza yena noma uyahambise via online whatever case kodwa khona osele nakho naye khona umnikeze khona ilogbook manje singakwena usukhokhile usuyayithatha imoto sinehamba nemoto ngicabanga ukuthi kucishe kuqondane ukuthi awuboni imoto ephepheni nivumelane uthathe imali uyifake account yomuntu akunikeze yona emva kwalokho usuyakhala ngoba lolu cingo vela lisasebenzi awuverifyanga ngisho kodwa asingakwenza ama surprises makunento oyithandayo hamba yonke lemigudu esiktshela yona kuzokulekelela ukuthi ke usheshe ubone ukuthi kunobugebengu noma abukho ubugebengu bengisika nje lijikayo ngoba izinto ehlangabezana nazo la emgwaqweni umuntu esethwele izandla ekhanda sekuduma upotiyani ethi ubamba ngezandla ekhanda kanti kube waqala ngakho ukuvika ukuduma kapotiyani ngokuthi uverify everything before ufake imali yakho angehle ngobona njengesicacami ngethemba lokuthi udle amaningi esakile.